umwaka urarangiye umwaka rero urangiye umwe wese arafise ingene yifuriza mugenzi wiwe umwaka mushasha like akagira ivyo amyifurije Isaac TV twagize ibakwe ryo gushika mu bitaro kuri Roha Red hano hantu twahashitse Imana ishimwe ibyo twahabonye ni ibintu biteye agahinda cyane of course mubiravye murabonaza ko turi mu bana turi mu ma turi mu babebe ahantu ndindi hagati y'ababebe bakiri bato cyane amwe mu makuru twaronse ngahantu uko ngo hari abavyeyi bavya baje kwibaruka kwibaruka abana bace baritaba Imana abaganga kubera ico bajejwe bace baba oblige ku proteger aba bana bace baba oblige gukingira aba bana ahari mubona babafundiki bababika mu mamashini abafasha kubananya bagira umwuka mwiza kubananya bahema neza kubananya babaho neza ariko naho biruko urumva yuko hakiriho ingorane yuko abavyeyi babo bitavye imana mbega rero ikibazo kica kiruka ngaha bazoregwa nabande bazufashwa nabande mwibwiriraho muva mukagira abakunzi ba Isaac TV hari umuntu of course usanga afise uburyo canke uburyo ahava akagera umwe wese arafise ingene abashaka kunina haza Noeli umuntu abashaka kujya bonane neza arandi cyo cyisaba nico ndabinginze mwese aho muva mukagera mukoreshe umwanya mwiza dufise mukoreshe ingufu cyangwa ubugi Imana yadufashije mukuza muri bino bitaro bya Roha Red tugendere bano bana uru ruyoya izi nzoya ziri ngaha turabe ubuzima babayeho ufise pampers ubazanire ufise ivyubazanira ubazanire uri umuvyeyi ufise ibigumbagumba vy'ubuvyeyi uzingine igise kibabaza uzingine we nk'umuvyeyi kwibaruka bibabaza urahamagara yo kuza ngaha muri bano bana muri Roha Red of course uje Noeli yawe neza bonane yawe neza eka n'indi misi mikuru neza uri mu bana uriko urikuratanga bavuga ati sinzi ko no vyitishikanwa sinzi ko no vyitigira cyo misinzi ya rono uko vyita kose ariko ubikorera imana igikorwa rero n'ikigwa cya twese kiraraba mu rundi wari wese ahava kagera muze rero mfata umwanya mushike ngaha murabe abana mubazane pampers kuko ni biri mu bintu bigora abaganga cyane so mwese mushike ngaha rero muri rusangi musangire bonane musangire Noeli n'abana bakiri bato aba bebe maze mwese muri rusangi mugire ico mukoze umunsi mwiza rero reka ndagenda bifuriza umwaka mushasha ndabifurize ibihe byiza aho muva mukagera mubananye mu gihego ariko kandi mwibagira amata yabo kuko n'amata arakenewe of course kuko n'ababebe bakiri bato babwiye uko abana ababyeyi babo bitavye imana baze ukaja kwibaruka umwana agacayita umuvyeyi agacayita imana umwana agasigara ari muzima igikini rero ni giki arakeneye konka arakeneye kuba ujya mu mashini afasha kuza guhema kubaho neza gusa ibindi ibindi byose roze abaganga babenge ngabana babarira neza ibikorwa byose ega uko biri kose n'abaganga bashobora kubazanira of course na kado kuko bakora igikorwa kidasanzwe bashobora kubazanira agashimwe bazana ati ni kuri felicitation kuri runo bano bana bisaba yuko bagiyama bahagaze bisaba yuko bagiyama baguma bakurikirana umwanya ku mwanya bakabonsa arize bakamwonsa arize azi iki ni kugore bakambaheka ibi byose ni ibikorwa bisaba yuko ukwitanga kudasanzwe rero cyo mbona yuko no basaba mwese mukurikirana na Isaac TV ndazi muri benshi cyane mingo yose y'isi muzere tujye twese Noeli na bonane tubicishije mukuza kuraba cyangwa mukuza kugendera zino nzoya bantu bana maze dusangire nabo dusangire n'abaganga babareze kuko byose birafasha cyane twa Isaac Classic icyo jejwe rero ni kubashikiriza gusa ibikenewe nababwiye igisigaye rero ngaho ni wewe ukina n'umutima wawe bye bye ciao
Isaac TV.